Ahakoa, kārea no tātou Aotearoa nei kia whai wāhi ki te mā takitaki I te whetū o te wā. I runga ia X-Factor ahi treiria ara ia Trojahn Tuna. I runga I wā tātou pauaka whakaata I konei. Kua piki kē tōna rongo I runga kō tui pāpori. Nā te pai o tana tāwhai I te reo o Iggy Azalea. I roto I tana whakamātoutou kia uruia ki te whakataetae kura huna e kōrero hia nei. I kōrero a te karere ki tēne o ngā mahuri I tupu ake I te rohe o te waimana. You should
let me love you. E kore e wareware I te kai pao rongo nui a Iggy Azalea, te korokoro tui nei no te urewera.
You can just like pick me up of your shoulder and like walk off with me. I think you're very sexy.
I ki te koe taku, taku āhua I runga I te atamerara, kāre he kupu, engari me taku mene mene, pēnā.
Ahakoa ka patua a Trojahn Tuna e te whakamā, mo te taha ki te waiata ki mua I te aroaro o te tine ngerongero. Hei tā Trojahn, e taunga ana ia, ki e nei tūmomo mahi.
Ki te tūwiringa I te atumiranga, kāre tēnā he mea hau ki ahau, te he mahi hau ki ahau, so ki taku tūwiringa rā, I te kōra, I pai ahau.
E whakapāhoana ngā kōwhiringa tuatahi o te hōtaka rongonui a X-Factor ki ahitereiria. Ko Iggy, rātau ko Guy Sebastian, ko Adam Lambert, e noho ana ki te taumata whakawā. Ā, no rātau hoki te maringa nui ki te karawhiu atu, o rātau whakaaro ki te uri I tai waiwai tapu atu ki X-Factor.
I mua taku hekena atu ki runga I te atamira anō, me waiata hau mō taku whāne, mō te whārua, mō te ao Māori.
I tua atu o ngā mahi waiata, he tangata kirituhi a Trojahn, a e noho ana ia ki Adelaide. Ka mutu hakoa e kore ia mō te whāki ake ka pēhea nei tana haere, I roto I te whakataetae, ka hore e kore ka rongo anō tātou katoa I te reo rōreka nei, no tūhoe. Harata Brown, Te Karere.